ufikelele nonke izindawo ngezindawo lapho khona ke ufikelele sona siqaphisene sanamhlanje Kulcha Kwest SABC wadizansi for sure igama siyabonga isibongo umdlalose namhlanje ngisenothwest eMahikeng la khona ngizodlana no Goldish othintene nathi ngoba ene quest adinga usizo ngayo ake sizwe ukuthi Goldish yena singamsiza kanjani sizwa kithi
so
ukrele futhi
akushapho
bona ke tsebe next ka art mara what I can see go morao ke bona mosebetsi o motla o longwane
thank you
are street tabeng le biso rao ke Goldish
Goldish
explain that to me
le biso yena ke kra lo go di parents la ka di mfikele mini gore ne be like I was precious to them
yeah ko motho o dutseng go gae o batla go tseba re Goldish ke mang o tswa kae ke motho o rata e
Goldish ke motho o tlhagang ko lekeng e bidiwang gote ke magogo ko ikoe o goletse ko teng ke sa rata go dlala that much been always a quiet person ke rata o ikwalela ke itoro esetsa go tshameka ne nkana ke a tswo ke ile go tshameka bolo le majika tsala table tennis ko sekolong gantsi mo tlelaseng ke droisa kry le teacher ga di busy le one kwa re ruta kry mo le mokgoneng la ke a droisa ke tshwere pensela ka go pen yaka
so lerato la gao la art gore o e bone gore ke ntho o bonang gore o itsekeng you can take this thing further a day ya gao le qadile kae
e statile from primary school ne re tsenela this competition ya Colgate di tshwantsho se nense ke di dira ke bopa ke dira le da tswa first position competition in that school and then the teachers baba encourage you know this is your career you should pursue doing art at school and then middle school stay little things ke tsana le competition ke di win high school and until now
o ha manje o shakwa sane o win
sa paper fell all the way
ola ntate ola did you go to school for what art or ke talent fela
no didn't go to school
yeah talent ya fela
di talent
before siya phambili out of all these paintings it's a mo ke feng ya hawe rata
this one of the little girl
ila ya usulo monyane oi
this is my favorite yeah
what does art mean to you
art is something that is very emotional you can express your feelings for instance ha re tsena fa click a tsena ka painter this picture ya ka tlo lebela no go le cloudy ka go simula re tsena so I was feeling like to this very chilled and cool so
yeah.
Should do something like sunset something like that.
So you drew this one today
yeah,
so sentse ka je
yeah accent it today yeah
ah okay lungile futwa ke mo ka bane gona le quest o batla re thuse ka yona re tswa go Kulcha Kwest ithini ke baba
le baka la gore be ke kwale Kulcha Kwest ke ka gore ke batla go ithuta ka de BaTswana rock art ke batla go itse gore ne ba dirisa eng those colors ke di bona ba di kwetse mo matlapeng a matona a langa re ke mahika mo mahikeng a le ke batla go itse those pigments gore ne ba dirisa those raw materials
so me bit about art ya gao wena o sebedisa eng ha o etsa di paintings tsetsa
I use pencils I use oil paint and water based paints
yes
yeah. Anything that I can find to use can do it on a board can do it on a canvas moskipeng one wall big murals
o shane ke pantsiso
yeah le sona se ke sa appearance ke nna ke se dira
so monna o ga rana chelete o etsa la mo no tell me about that story
I know you know the concept of rona ba sha fela no tkhuma fela ra ke na zaka
yeah
it's those are youth
yeah industry olinko yona I industry ngathi ayikholula kakhulu ama challenges mhlawumbe obhekane nawo ke wena athini
challenges edeng ke hore ke kre like more space ho exhibit my work
o singwe ta flames beya kanjani
bona letsela engwe le hore no yana re bereka le tirisana le the department of sports and arts and culture ke dira mabota o tla bona mo Mafikeng mo tsene e government building ga ya go teng ga pende ga big murals the those paintings even cultural places like le Tlamore
oh
yeah
so what am seeing what
the recently the government has been very supportive
if usaitse mo is there any other place mo o exhibita teng mo sebetsi wa gao empafela ke tsona mo mo bua teng mabota le mo Highveld
okay there's an organization called Matosana Lighthouse is based in Klerksdorp.
Yeah,
so that organization e dila ka youth ke bona basically ba re thusang like o tshwara short exhibitions like the last time ne re le go exhibition in Joburg.
Ha re onka re tsa quest ya hao le wena. E tlo benefita jwang wena?
My artwork tsa be le more original, tsa be le like ya Setswana tota tla be ke itse go iragalang behind the field ya art ya Setswana.
So ntate, before re simolola re tsa quest ya gago, go tshwanetse re lo thola permission, re tla lo bua le mang and re ya kae?
Re ya kwa small village called Magogwe ko Ikoyi. Go teng re kopane le both of my parents, mama ka le papa ka.
Oh.
Ke bone ba ka itlhaba re fa go kopa permission mo go bone.
Lungile ke ntse jwa ke ithi o ka itukisetsa re tsamaye re motseng re lo bona batswadi ba gago.
Dumela mama le papa, ke tlile mo lesea wa ko SABC 1 from a show called Kulcha Kwest. Ke kwaletse ba Kulcha Kwest gore batle go nthusa le gore ke kgone ke go ithuta ka culture ya rona ya Setswana ya go ira the rock art. The reason why ke ba kwaletse ke gore ke batla go leka go combine the two, the modern art and the cultural art. Which is the rock art. So ndi tlile go kopa permission mo go lona.
Nna ke a dumela. Ke re o tswele pele hela jaaka o simolotse ka ya drawing, re go bone gore nya tota hela o na le bokgoni.
Fa le mma ke kopa botsa lebe simolotse neng go mo notice gore talente o na le yona abuti yo?
Ke a na le ko sekolong sa primary mona tsena teng yanong ka ra o tse buka tsa go bona gore maare motho a ko ka re maare ka bodipalong kanong ka ra a sejo. Yanong tišhere dišhap mona tsena te a ba re bolela ka eno gore le pasope ngwane ngwane o ka re botlhokonyana ka go drawi.
Mama le papa ba buile go ntsi ntate ba o file le permission ya gore ka tsamaya le rona re tse quest ya gago. Ke ticket ya gago ya culture quest ya gore se re simolola quest ya gago. Ntate, you have been culture quest. Re kopa o lo pheka diaparo re simolole leeto la rona la lo ruta he.
Mela papa se se ke pegile beke ke ne ke se kopa mo go lona fela ne kopa blessing se sa lona go tsena.
Ke a leboga ha o setse o tla tsamaya ke re modimo a go tshegofatse. A tshegofatse le talente ya gago a itsweledise pele a ba e oketse ka e o santseng o tsaya loeto go tsena mo go yone. Morena Jesu Kriste a re tshegofatse ba botlhe.
Letho ayilensizwa ke la ekhaya u Goldish no baba lensizwa ke ikhona ke dinga usizo ngako Goldish insizwa kithi ke usungaqhubeka ke ngoba sengiyindlalile ke mina
college bakho culture quest go batle ba nthuse ka meroki u dirang mabotake ke batla go ithuta thata ka the ancient way of doing art which is the Tswana rock art.
Nna ke bidiwa Galefele Molema le morago la neke la bobotake me simolotse ke dira mo di gallery go go supua mbotaki teng pele ke tswa mo di gallery ka sekolong ka go ithutela botaki le go bapatsa ke a helletsa e le gore ke dira mo componing e bapatsang dio tse di diriswa tsa tsatsi le tsatsi pele e be ke helletsa re simolla mokgatlo o tsamaisang dio tsa botaki le history mo Mafikeng be re nna le kgolagano le sekolo sa Bits University se ke rutang bana ba Tswana ka le morago la motse wa Mafikeng le tlhabologo ya Batswana le botaki le buitsana pe bo Batswana ba ne ba na le bone le bo bo santseng bo le teng gompieno. Se ke tla go se supetsang gompieno ke tlo go supetsa botaki. Botaki bo ba go taka mo Mafikeng ga se botaki ba Batswana hela ke botaki jwa batho le merafe e iphitlhetseng e agile le Batswana. Ba korana, ba kumu, ba na, ba ne ba agile go bapa le Batswana ha Batswana ba hudugela mo tikologong e re leng mo go yone. Se ke tla eletsang gore ke se bone yaka o mpoleletse gore o rewa motaki nna ke go mpoleletse ka le morago la botaki bwa segologolo. Ke eletsa gore o ntshupetse botaki bwa gago bwa segompieno le gore ke bwa mohuta mang.
Ke tlile ka ditshwantshwanyana mo dikai ke go bontshe gore ke ke dira tiro e ntseng yang o kana wa tshwara mo wa lebelela
Into engiyifundile ngalolu hambo lwa Goldish ukuthi ulwazi luningi la ngaphandle. Thina njengabantu abasha uma ngabe silidinga lolu lwazi, into emqoka ukuthi sibuze kulaba ke abanaloke lolu lwazi. Noma ke siphume sengaphandle siyolufuna. Ngithemba ukuthi lapho nawo la uhleli khona mbukeli, ufunda lukhulu ngawona ke lo msebenzi lona kuthiwa i-rock art.
Santha se ke tla go sithalosetsang ke gore botlhokwa ba teng ke sesupo sa gore batho ga ba tlogella ba bangwe boswa, ga ba ba tlogelle boswa fela wa madi. Ampo ba madi le tšhelete ampo ba le ruo la dikgomo le botaki bo ba rokate ke boswa ke inheritance ya rona e re hilweng ke boraro na mogolo ga re lebelela gompieno rokate re kgona go bona ka tsela e ne go tshelwa ka yone ka gore ke ditshwantsho di tlabe di supa diphologolo ditshukudu di tsamaya gao o bona ga gongwe go na le motumiki o a kukuna a gagaba ko morago a tshwere lerumo mmona gore gongwe o batla go tlhaba tholo e tshwantshitsweng mo lefikeng gao se ke tla reng ke go se bankanyetse ke gore re tla nna le leeto le re tla letsang ka moso re tswa kwano re ya ko motseng o tla lemogang gore rokate e go buiwang ka yone ke wena o ka lemoga gore le wena ga nka go neela tshizi le ga more le tšhezile ebe ke go beela lefika le gapele ga gago ke gore a kerenya o leke gore o itemo go lone fela gore o utlwe gore bokete ba tiro eo ya go tshwantsha mo lefikeng ke bo bokae ke tla re gone yanong re bankanyetse gore ka nako ile re bankanyetse gore nya re tle ditse gore re go ikhutsa mo tsatsing le letsang ebe re tsamaya re ya ko ke ya go supetsang teng ko helelo le bidiwang thaba ya Siyabonga e re nna ke tle ke potele ka gale ke go bankanyetse gao ga o tla latsantsha kwa
pele e monna Goldish the right ndat
ke shapo monna ke shapo monna
ga o nana nthwe a we compare le the way we tsang ka teng mmereko wa gao and this way do you think it will be something easy for wena o ka kgona o e tshwara fast within no time o tlabe le yeso le pro ko yona se o tsamaya fela
ke bone le ntho e bokete yalo cause sentle sentle it's all about observation le gore wena o bona ya ntho di object le dilo tse di tsamaya ke bone le ntho e ka nna ntho
ya mfethu le nna ke ntse ke ithuta mo about quest ya hawa bo ba e ka re ke ntse ntho tse tsa rona tse tsa sekgowa ka sheba mo interneting internet e bua mona ka rock art e re rock art was used as a medium of communication with the spirit world for rituals such as rainmaking, healing, and cleansing. It was also to bring good fortune and luck to the hunt. This art normally depicts social events of society. So basically, babu wa more, this kind of into art, ya rock art,
ke ntho that was expressing day to day events ko maphelong a di tribes go lukile ntate e o santse ana le mereko tshwantse re wetse e ba o sile le wana or you must just wait before hosane ntate ere go tloele ke tla kopana le wena e le hoseng hosane re bona request ya hao ya kae ha re ya kopeng
ke a leboga
ka se khokolla. Monna Goldish
ola ola phoaga
le ga ndase
a ke so
santsa no busy mo le monna a he kwenza ka lane
ai monna ke se ke ga di pattern fela monna ntate le tlapa lena le lone lena e ke mera ko mo hard labor monna
ke hard labor mo o mining today siya phambini ngo hamba go bola ka kuri
ntate teng ko tlong kwa no santsa ne a ipankanyetsa go tlhakwana o ya ke yo etla tsela go ya.
Hey, monna o Goldish ke mo tshwaretse
sengwe ke seng ntate thank you
go ka go ditekanya ra o di apare re bona re di khotsa ja
ke se di tsone ntate
erra e no di go tshwanela thata o bona la ga le ka wana la
bona monna
mo tsona tota le le ha o sa di apara di aparo tseo o tshela mo botshelong bo ba go mpiele yana tshwantse bo itshware sentle o nne le tlotlo le maitseo le go tsotletse leng gore ba go le ba segologolo ne ba diruta bana jalo mme re santse re le foo ke tla eletsa gore re tswe ha re ye ko helong le e leng gore roka tee e teng lehelo le bidiwang thaba ya Siyabonga ee mme pele ga re tsamaya yaka ntse ke go bolelela ka thaba ya Siyabonga go tsamaile ya Mmabana ke gopola re tshwantsha khutlo tharo mo lentsweng le re 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 leke gore o nne le maitemogelo a gore ba segologolo ne ba dira jang ka dithusi tsene re bua ka tsone tse tsa segompieno re dira papiso ya gore bogologolo ne bo dira jang go tsamaile jang rra
go tsamaile sentle ntate le bogo ebile le a tlwaela ga go bontsha ga batho ba le ba bogologolo ne ba bereka bokete
ee ne ba dira thata rra tiro ya bone e ne e le ntsi
senga ba endlela ba
yone thaba ya Siyabonga mo re tla tlang go bona rock art teng mo ene e supa tikologo e ne ba nna mo go yone ba ruela mo go yone ba tsomela mo go yone gape e le lehelo le ene go rapellwa pula mo go lone re tla tloga re tsena gona
aye go puta ba khulu ngicela ukundedela uthi ngene ngaphakathi ngoba Goldish lolu hambo uhambo lwakho ke insizwe so phinde sixoxe ne
okay ngiyabonga.
Le tlapa le ke se fikang tso sene ba supa segopotso sa ha go bulwa thaba Siyabonga ka 1986 ke a lehelo le tlotlomadiwa le neelo a maemo a gore ke museum o bulegileng wa rock art ke lengwe la matlapane ke re go tlo wa bone rock art e leng hai ke setshwantsho sa zebra ha re ka go tlase o tla ile moga tsone ngwa bona gore ba kgwarintse go a go tlase thata mo letlapeng
e
ba tsene go teng thata jaanong ke sone sengwe sa dikaise ditshukudu di ne di tla di kgotlha ga di sena go pitika mo diretseng so sekaisa lehika le ne di kgotlha mo go lone ke lone ele wa le bona gore ha le borethe le
smooth
go ha o ka leba ka ntlha e ya letlapa le le gone di simololang le ise lenne borethe thata ga godimo a santse le na le makgwasipanyana jalo
jaanong ga o shebile go tseile sebaka se se kae gore letlapa le feleletse le borethe yana
gore letlapa le nne borethe yana morwa rre Golden go ya ka gore go ne go ikgotlha diphologolo di le kae di goletse bokete ba tsone ba mmele bo le bokae fa ke tlo go supetsa kutlwa le mare se sengwe se ke tla batlang gore o se lemoga ke crack go phanyega go go tsamayng ga gare mo go nang le bokibidi teng ke sesupo sa gore mongwe o ne a tile kwane wa baitsanape o ne a leka gore a ntshe setshwantsho se re se bonang ga se se sa rokate a ke tlo go supetsa ditshukudu rino tse tharo ya ntlha e ha se o tla se lemogang ke gore ga gone o ne a tshwantsha raine mo letlapeng ga a ngapa mo teng ona a tshwantsha ka metlhala
fela
ona ira line hela outline e tsamaya tse pedi tse dingwe tse tsa metlhala e metima e nngwe ga ena metlhala go bona hela gore ke malao ba ne ba epaepa gotlhe hela ba sa tloga le metlhala o ne a tshwantsha a ba a tlaleletsa le ka go tsenya serupi tsa leoto le le ko morago kisega. Le ka challenge ene ke go bolella ka one gore go tla e direla go gongwe kwano ga re kgone gore re tshwenye matlapa a leng kwano le botaki bo boneng kwano ka re goga ke museum o tsa agelelwang o mo phatlhalatseng fela letlapa le tshwana le lengwe ke a bidiwang tolerant ne so nna ke tsaya gore ke teng ga re ka go letlang gore o tshwantshenyana o dire rokate mo go lone.
Lesi sekuyisikhathi sokuthi uGoldish enze i-reveal yakhe. Siyayibona insizwa yenza amalungiselelo wokugcina.
Ndimelang bagaiso. Oke re Goldish ke artist wo pempang. O ne a batla go itse thata ka rock art. Re mo tlisa kwano a batla gore a kopanye go penta ga gagwe. Se ke se ka isa botaki bo bo dirilweng ke Goldish ke tla mo neela gore a tlhalose.
Dumelang baagi ba mo Thabasione, leina la ga ke Goldish, go Thabasione ke bone gampieno. So basically se ne ke leka go se dira ke leka go tlhakanya the modern way of painting the type of rock art.
Re Goldish, o sebedisitse eng ha o etsa painting ye ya hao?
Ke dirisa di chisels, ke cover just to give it the 3D feel. Mm-hmm. And then afterwards be ke tla ka the background. After ke tsagetse go ira background be ke ira ditlhare be ke tla ka di giraffe.
O tla bitsa eng he?
Ga ke itse ke mang ka rata go sha dina this painting.
Nna ke mandulu le ping. Nna ne ke tla re ke bontle jwa tlhago.
Baagi ba Thabasione ke re ke a leboga thata gore be le mphile tshono ya gore ke tle go ithuta ka rock art. Thata-thata segologolo lecture ya ka kafa ke re ke a leboga.
Se ke solofelang mo go ene ke gore bokopano ba ka le ene ga bo tlo go felelang re tla nna ntse ke moaga ke mogakolola ka dilo tse dingwe.
O dirile bontle thata mo motseng wa rona. Ne ke encourage youth gore ba ba nang le talente ba e dirise ba seka ba tshaba go e berekisa.
Se kuphelile be sihlangene ngako okwanamhlanje. Yabona uGoldish uze la wacela ulwazi wafuna ukwazi ukuthi mandulo ma kuthiwa kwenziwa i-art kuzotshwa kanjani-ke. Insizwa ifundile. Wena ubukele yona iCulture Quest SABC 1 Mzansi for sure. Igama Siyabonga, Isibongo Mdlalose. Uyazi ke mina nawe ayixabene. Until next week. Bye bye. For more information, visit our website on www.culturequest.co.za or drop us an email at culturequest@avuabds.co.za.